Muri make ni ukoresha amajambo nkagura ati nagukunze nkagusaba icyo nshaka.
Okay, icyo nyine ushaka bibivuge mu majambo uvuge ati jewe naya majambo ya naya no uvuga kugira ujya mukobwa namukunze ndamukeneye.
Namwe no kigusaba ama kakima mu majambo uvuga ati nkeneye gitsina kiwawe.
Yesu, we do keep fire.
Amahoro cyane musaza.
Sawa.
Babita gute izina ryanyu?
Nitwa Richard.
Richard, usanzwe ukunda umuziki?
Ego je usanzwe nkunda umuziki.
Ukunda umuririmbyi uyuhe mu muziki ndundi?
Ndakunda Sad B.
Ah, Sad B, ufise ukunda indirimbo yiwe yihe uvuga ati muri iyi minsi birema indirimbo ndayikunda ndayigumiza mu gatelefone kanje?
Izina.
Ushaka kwituririmbira gatoya?
Twari turi benshi, twari turi umuyoro muri uru urugendo rw'inzira nenge kuki tinenge byari umuziro bituma udacika kuhangiro hashika imbere babiri gusa abandi bafata nka ziro.
Hello guys, ni kuri Niko TV. Kuri mikro muri kumwe na Emmoni Akimana. Umwe mbere na mbere kuba taragira subscribe ndabatumiriye kugira subscribe. Hamba abamaze kuyigira nawe bisaba ko muklika kuri kajya gakengeri kari mande kugira muzere murashikurikiranira ibiganiro byacu. Turi mu ibarabara ko turatembera tubaza abantu tubazo tumwe duhura bijanye no mu buzima busanzwe nyene muri quartier murabiza. Uwa mbere duye n'uyu yereka tuburamutse. Amahoro gose mu.
Mahoro.
Okay, bakwita gute izina rya?
Banyitwa Niyonkuru Jackson.
Jackson, urakunda music?
Ayikunda cyane.
N'uyu ha muririmbyi w'umurundi uvuga ukunda cyane ufana?
Muririmbyi nkunda kweri bamwitwa Roriro.
Ah, Roriro. Ushaka kuturirimbira akaririmbo kiwe?
Oya, kweri ntako nashobora.
Okay, ntacyo ndakwiriza kandi kabazo kamwe. Jackson, urakunze? Rafise ukunze?
Yego, ndamufise.
Umugore wawe cyangwa nturi amushyira mu rugo kwa?
Ntabwo ndashyira mu rugo.
Ah, okay. Kugira umuronke uwakoresheje, kugira umuronke wowe wakoresheje uwinganya baki?
Jewe ubuhinga nakoresheje nagiye nitonze nyene nk'umuntu nyene akwije nyene amateka y'ubwitonzi nagiye nitonze nyine hamanye ndamuramutse hamanye turaganira nyine hamanye turavuga
naye ahe bajambo wakoresheje
agiye naho ati pite sista te ni sawa tego urakomeye go tama kweri je kweri ndakubonye kanje ndagukunda tama kweri nawe nyine sinzi ko wonyemerera tukamakanya tukaganira.
Yarakaguhaye ako kanya?
Ako kanya yarakampaye kweri turaganira hamanye ntango akumwiganira kugura ukundo ndamufitiye hamanye ndamubati cye kweri kandi agukunda n'ukuri kano shaka ubyumve kano shaka ubyemere kweri je ndagukunda kana agupfiriye nibyo utazi
wamupfira. Yambu cyane wa murakomeye
cyane.
Nitwa bande?
Ana Jamari.
Umurakunda umuziki?
Eh.
Ukunda nk'umuririmbyi uyuhe? Uvuga ati je uyu muririmbyi vraiment ndamufana.
Fitso ndamufana na n'ujya mu Nyakanyosha.
Inde?
Nkunda no kumwe Sato B.
Ah. Okay. Nka ayi muri uyu mwanya je we ndi ngaha cyane undi wese ari ngaha wamukunze niri naya he majambo ukoresha muri uyu mwanya nyene ahayo uri utambanje kuyumvira ibiki?
Ndavuga ati pitene ni sawa te kweri je ndabona urambaye neza kandi kweri uraberewe kandi kweri ufise n'isura imeze neza eka isa nka jewe ku mutima kweri nibyo utazi je n'ukuri kandi aho ukunda
nene nakwikundi. Wow, kakumbura tesi usanzwe ubizi hamwe twivuganire gatoyi mu buzima busanzwe ngaha mu kibano. Ndakubereze gatoyi urakunze?
Kwenda konsi.
Urese umuntu mufitaniye gahunda?
Umuntu dufite
mukundana mvuga ati turakundana umukobwa turakunda?
Yego ndamufise.
Kugira umuronke uwo mukunzi wawe ni igiki wakoze? Uvuga ati je kugira ndamuronke vraiment ikintu ndakoze niki niki?
Eh kugira uronke umukunze kana
Haramuronka umwanya utari bwa muronka
Manza kwanzu kafite yumvira kwanza ka chambereka bivanye n'abagenzi muba muri kumwe ibintu basanzwe bakora nawe urashobora kuvuga sishobora kubaho kunyene nanje ndakina kugira umuntu dukundana ukaca nawe murondera bivanye n'abo muri kumwe baribo
Naya hema jambo wakoresheje uvuga ati aya majambo vrema yaratumye yemera canke aya majambo niyo yiwawe wamukoresha uwo mu burondera mu gutongoza
Aya si kuvuga ngo majambo umukobwa muramenyana muramenyana ukamubwira icyo ufise wewe yego
wambwiye gute byo nibyo dushaka wambwiye gute Nuyonya kanyosha satwe Okay indirimbo yo uvuga ati ndakunda indirimbo ya Fizo uvuga ati iyi indirimbo ndayikunda
indirimbo ya Fizo mvuga ati ndakunda sinkunda kuzibuka kubera keshi sinkunda kubyita kanya kabari gato
Okay ni indirimbo muri imizi uvuga ati indirimbo ndayikunda yego brava niyo ugumiza mu telefone yawe
ke indirimbo ngumiza muri telefone ngumiza kuri telefone yiwanje nk'iyo muririmbye nka nkujya mu nyakanyosha nkunda no kumwibagirana
satubi umukunda kwera mu nyakanyosha kuko umusubiramwe bya mu nyakanyosha
izina sinkunda keshi kwa ndiko ndagibuka
satubi
nukuri nyene ahubwo labukunje nyene bo bigenza hamanya mpakana tuganire kujya ndakubwire ndakwitura icyifuzo afise kujya nawe numva icyifuzo wowe ufise ko ari cy'urukundo
nibyo wakoresheje kuri wa mushyeri wawe
ego nibyo nakoresheje
wow hama après muhejeje kuvugana uramubwira icyifuzo cyawe byagenze gute yabyakiriye gute
ambwira ati je kweri kubwivyo umbariye je kweri ndemeye kuko nanje ndagukunze kandi nanje umbereye umugenzi guhera n'uno munsi eka mbere gushika gupfa kwanjye
wow muzokundana gushika gupfa kwanyu
Tije nanje kwera ati merci ndagukunze nanje kandi je nagukunze kera kandi je naragupfiriye nibyo utazi
Wow turagushimiye cyane Jackson wow bwo mufite amajambo arenze nta wo kwanka bakunzi ba Niko TV murumva amajambo ya Jackson wow aratesa reka tugushimire Jackson
Ego murakoze cyane
Merci beaucoup bakunzi ba Niko TV aye ni mwibarabara nkuko musanzwe mubibona kubataragira subscribe bisaba mugire subscribe kubamaze kwigira naho ni ko kuri ka gakengeri nyene bisaba ko mu click hama muzore murakurikirana ibiganiro byacu abantu beko radukwirikira mu bandanye mwebwe muraba hariho benshi tuza guhura okay ndakwibariza kandi kabazo wambiye witwa gute mbere
Imana
Mutimana
Jean Marie
Okay ni Jean Marie turi kumwe Okay ndakubaze akandi kabazo mu bisanzwe mu buzima busanzwe urakunze rwose umuntu umukundana
Ese nkunze
Okay warigeze basi warigeze uvuga ati ndafise uwo nkunze
Ego
bara hari abo mwigeze
Eh mugabo urumva tutakiri kumwe
Okay iki icyo cyaha kukubaza iki tikete kugira ubaronke wabigenjeje gute Ha wakoresheje uwinganya bakikora ari abandi batarabaronka batararonka n'umwe
umukobwa uramwegera mukayaga byinshi nyine ukamuramutsa ukamubaha gufi hamwe urukundo
Okay amajambo uvuga warakoresheje kubera umusaba w'urukundo nayahe nayahe amajambo uvuga ko wakoresheje bese uvuga ati je biri jambo vrema kubera kugira yemere n'iri jambo nakoresheje
umukobwa uramubwira ati genda kene kundo gwiwawe hama kakumviriza akakubaza imigambi hama kamubwira ati je nari nagukunda cyane ndakeneye yuko twotera imbere nk'umutsinga hama urukundo hama kakubaza byinshi
wow okay nkaje we ndi ngaha muri uyu mwanya uvuze ati je urya umukobwa ngo ndamutongoze ngo ndamukunda reka wokoresha amajambo yahe muri uyu mwanya muri uyu mwanya nyene turi ngaha wokoresha amajambo yahe
kugira umutongoze mu mwishikire
amwe wankunze je par exemple wankunze wokoresha amajambo ya
ayo nokoresha ni menshi
utubwire tubwire make tubwire make ba abayikora dukwishana nabo nyene bumviriza ati Jean Marie arafise vraiment
Muri make no gukoresha amajambo nkagubwa ati nagukunze nkagusaba icyo nshaka.
Okay, icyo nyine ushaka bibivuge mu majambo uvuga ati jewe na naya majambo ya naya no uvuga kugira urya mukoga namukunze ndamukeneye.
Namwe no kigusaba ama kakima mu majambo uvuga ati nkeneye gitsina kiwawe.
Wiki, umva nicyo ushaka urumva si nintu ushaka urukundo.
Usha kurukunde, urukundo, urukundo rega ruratandukanye. Urukundo ruteri imbere urukundo ko kwati nyene umuntu mwijyamane ne ama mwipanire.
Aho wose rero mwakundanye yari kugira mu mujyama ne gusa.
Eka nta nakimwe.
Ku munsi wa mbere none nka aye turahuye wa uvuga ati uyu mukobwa vraiment ni mwiza namukunze. Ushugira kumubwira ibyo oye cyanke urasitse tudi tujambo.
Umujyosha nyene utujambo.
Utwo tujambo nyene two nkeneye uwo mujyosha ryosha.
Sino tuvuga twose umunsi umwe.
Oya vuga duke yo vuga muri uyu mwanya basina nkaje uraronse umwa wo mwanya wo vuga iki?
Nabwo ati je nago kunze nani nawo vyumva
gute. Tujambo dusose yine wokoresha.
Nokoresha. Nene twa ni tusose.
Ah. Okay, na nutwo nyene wo bushaka wo vuga. Ah, okay. Rero turagushimi. Eh?
Geraho.
Tu ushaka ikiganiro kihere?
If
that's good, drop again. The head of Umbao Mukira Tinda Kukunda Gusa.
The Hamutundu Kavanda, Nawakishura, Mukapuana dish.
Vakunzivaniko TV, Turachava and Danya Mibarabara, Turachako to Aban Duhura, Higanino to Avaze, Utuno Nutundi. The Karatu and Danya, Mubandan Mudukirana.
Namu Giakunda Mukund
Gusa Charemir.
Oya mona dixita none uyu yacapa kwemera mona
kembira rero byagenze gute byagenze gute byagenze gute wambwiye gute akoreje amajambo ya cyangwa urafise umuririmbyi uraba kamajambo nk'amajambo y'urukundo uvuga ati aya majambo reka ndayatorere kurafise umuririmbyi uvuga ati hari indirimbo nyinshi zisanga zirimo amajambo y'urukundo hari umuririmbyi uvuga ati iyi ndirimbo ndayikunda niyo naje waya majambo ndayakore.
Aya na n'uvuga sina amajambo mesh sina yakora mu buririmbyi frere.
Ah, ukoresha yiwawe dukeneye yiwawe rero.
Ngena byagenze. Cyambere na mbere cyewe umukobwa ntaramwegereye. Hama ndamubarira ko ndamukunda. Aramanza aratangara gatoya kuko bakobwa niko bameze. Aratangara aranka ku aramera nk'ufise amasoni menshi aranka kunyishura. Ndamubaza kuberi kutanyishura. Rero acyaranyishura. Acyarambarira ngo nibishoboka ndamubaza nibishoboka gute
wabyakiriye gute akubwiye nibishoboka ku mutima wavuze ati wiyumvise gute basi wabyakiriye
nkuko bisanzwe biri nyene umaze kuyumvira umukobwa cyane kavuga cyo urya mukobwa ndamushaka ndashaka ko tumenyana cyane ndashaka ko dukundana ukacugendo kamuproposa ka nka vraiment muri we burumva ko bitari neza vraiment.
Aha mamu nyuma yaremeye cyanke wa wacyubandanya uvuga aya maja wacyubandanya umurondera kwa
ukimo proposa kwanze ijya mbere arabanza akanka kagenduka mu proposa n'ijya kabiri kumbura kemera bwe
gahindura reka mpindura amajambo ngira nakoresha je atari aya majambo cyuhindura nayahe
icyo cya kabiri kwanze cyuhindura sije kwanza
sije uyihindura gute ucumubwira gute ucugenda umubwira gute apre
ugenda nk'umwinginga cyane.
Ah okay. Utwo tujya mu nyene two nkene two kumwinginga uvuga gute wewe kubgawa.
Oya hari amajambo shora kubwira umukobwa vraiment neteretse umukobwa ndibaza na benshi barayatsa.
Oh okay. Higenda kubaze basi. Jewe ndi ngaha aye dufate wankunze muri uyu mwanya. Nugire nongoze. Muri uyu mwanya nyene hanyene tuye.
Ndagutongetse muri umwanya.
Birashyitse wankunze turi kumwe ngaha numbwire amajambo hamwe mvuga ati uyu muntu vraiment arankoze ku mutima no kumwemerera no mwemere.
Ubu nyene muri aka kanya ne. Kwanza icya mbere kwanza ndabanza nkakura motsa bit.
Sawa. Ego.
Ndashaka kumenyana na.
Na kibazo.
No witwa nde no.
Nitwa Monia namwe.
Nanje nitwa Risha. No sa.
Ngaha nyene hafi turabana.
Eh none nk'umuntu yaza kubaramutsa eske mu byakeye neza.
Karibu.
Karibu muboneka nka ryari.
Amasaha yo yose.
Genda kumvirije vraiment ngene twayatse vraiment ndashaka ko tumenyana bya cyane.
Bya cyane gute?
Ndakeneye ko tuba bagenzi.
Sawa na kibazo. Okay, dushaka majambo. Basi ni wanawe neza shaka majambo ukoresha muri uyu mwanya nyene apana yo kumenyana apana yo kugira iki uvuga ati njewe nzanashitse twagiye kuvugana shaka ndamusaba urukundo
no tutabanjije kumenyana kandi
twamenyanye deja ego
ndago propose gusa
ego abajambo ukoresha ubwawe
ayo nkoresha je
ego
tenda gukunda frem General of the Frema ingene uri umukobwa mwiza Frema naragushimye cyane ndashaka ko dukundana nari nshaka ko dukundana Frema kuko jewe ndavye Frema comprote amazawe Frema jewe Frema nanini mfukije kukubarira yuko ndagukunda Frema
Urakoze cyane. Okay, ikindi kibazo cya nyuma shaka nda n'amasare yagiye. Ikibazo cya nyuma shaka nda kubaje. Bishitse umukobwa. Umukobwa mudasanzwe mumenyeranye, mudasanzwe muzinanye, na mbere utanakunda. Araje arakubwiye ati Richard wenda gukunda. Uwo byakira gute?
Akenye nawe nyina kanyetongo.
Yego, so umukobwa udasanzwe wowe mudasanzwe mu mudasanzwe mukundana mudasanzwe mumenyeranye na mbere no kumukundana umukunda arakwiyumviriye ko uri umuhungu wamubwira gute
ivyo ivyo kenshi vyamabishika ariko abakobwa benshi iyo baje kudupropose ngo dukundane atari je ndakwirondereye n'umuhungu sishobora kuvyakira nkuko ari je ndakwirondereye nda vraiment ndavuga
none uca umwankira
oya naho nishobora kumwemerera ntibibari nisinda ntibibari tushe cyane ku mutima kuri cyo
umukobwa rero aku umukobwa agukunze ubwa mbere akabikubwira ntubuki ukimukunda
oya
kubera
kubera kubera deja iyo umuntu tamoya none umukobwa deja umukobwa nashobora kurondera umuhungu benshi abahungu ico bibatse umukobwa yarondeye umuhungu bica bibaza yuko umukobwa gwaye
bacyaza kugwara gwaye nta mukobwa akunda rero
Ego kukunda barakunda ariko iyo ukunze wewe singombwa ngo bimbarire bimbarire c'est vrai abantu abakobwa benshi baragerageza gukora utukogwa nyene twereka abahungu yuko bakunda nyene ariko ntushobora kubiye mproposa kuko ubiye mproposa cyane hari ibintu byinshi cyane ibaza
okay murakoze rero kutwishura merci beaucoup Richard
ego
bakunzi ba Niko TV twari mu ibarabara twari ko turagenda merci beaucoup abantu mwese mwadukurikiranye abataragira subscribe bisaba mugire subscribe abamaze kwigira nabo ni kuri kagakengera inyene kugira nzore murakurikiranira ibiganiro byacu bye